ba sepodisi sa Botswana ba tla simolisa semmuso letsholo la bone la ntwa kgatlhanong le borukutlhi le ipabalelo tseleng. 60 days of action on crime and road safety. Ka di 1 November 2021 kwa motseng wa Totome kwa Kgotleng, nako ke ya 7 mo mosong, ramapodisi a Botswana Rekeabetswe Maphophe ke ena a tla simolisang letsholo le.